Hoi anora, kia tirohia ake Ngata Tauranga Kōwhiori o te wānei, e 56 ngā tāngata mate o Mikona. I tai mai i tā wāhi ki ngā puni whakamohoa o konei i te 24 haora nei. He tohu o te mā horahoratanga o te o Mikona ki te ao whānui i tēnei wānei. Ko ngā kēhi kei te hapori i tēnei rā e 24 katoa, 24 ki Tāmaki Makaurau e 5 ki Rotorua, ko tahi ki te tai tokerau Waikato te moana a toi te matau a Maui me te awa kairangi tūpoko tika. E 24 tūroro ko Fiori kei te hōhipera i tēnei wānei, tokorua kei roto i ngā wāhanga whao momo o ngā hōhipera nei. Nā ki ngā tatauranga mo te kanoāraitanga o te iwi Māori, 89 ōrau, tata ki te 90 ōrau, nera, kua whai i te pūerotanga tuatahi o te kanoārai, 89 ōrau o ngai tātou, kua whai i ngā pūerotanga e rua.